Sasa watungui as mabazu, mayutman. Services sasa ni from saa moja asubuhi mpaka saa moja jioni. Unatoka job, unatoka kule, unatoka works, zingine zako, unaingia Huduma Center. Na baada hiyo saa moja, kuna